uvelase osikhuselisile namhlanje welihle igama lenkosi yethu Jesu. Bingelele umphathi wombono umama umfundisi uDladla bazalane waze wakhuluma umama umfundisi uDladla. Yazi umuntu ayikhuluma inhliziyo kaNkulunkulu kube ngathi kwanina njengoba nishumayela niyenza ijustice engathi ningavele nihlale phansi nikhale engathi siyamkweleta uNkulunkulu njengabantu besifazane ngembuzi zethu ezikwaziyo ukuthi ma zike zawa phansi kube nezimo ezishintshayo. Ngoba uma uzwa iy'ntolo ezinjene kuvele kubonakale ukuthi kusho ukuthi asikayenzi ijustice njengemali and kuyihlazo bazalwane ebantwini bangaphandle abazi ukuthi thina kwathiwa siyobonakala ngokuthi singabafundi bakhe kuphela uma sithandana kodwa sibonakale singakwenzi noma sesikhulumile kodwa sikwenzi. Ngiyabingelela mamfundisi uDladla welihle igama lenkosi and thank you so much for such a great vision and for such a time as this. Siyabonga ke ukuthi uNkulunkulu wenza kahle wabona kufanele ukuthi usihambele ngaphambili ushaye 27 years ukuze noma uqale umbono ungawuqali nge-theory but kube practical kube practical kube izinto eyiphathekayo ukuthi hayi lokhu nami ngiyakwazi kwadlala hayi ukuthi uzokhuluma ngokukantokozo kodwa uzokhuluma ngokwaziyo kwadlala ukuthi wena kwaqoba kanjani. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu for such vision. Ngiyabingelela emsiko elihle igama likaJesu. Ngibingelele umama uMzobe kwelihle igama likaJesu. Ngikhuluma naye mina bengithi ngikhulumela nje nesithananazana nje esisha esincane bazalwane sengibe sengiyamangala ukuthi kanti umama uMzobe umama oyithanda kangaka bazalwane noma emdala kodwa inhliziyo yakhe uma ukhuluma naye akakwenzi ufile ngathi ukhuluma nomuntu omdala. Do you know labantu laba abayi-imposayo i-authority yabo nokuzwakala ukuthi I am so and so. Mama ngiyabonga ukusithoba bakho kakhulu 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 kuyawuthobisa kakhulu umoya wami kwelihle igama likaJesu. Ngiyathanda ukubingelela Prophetess Wayise kwelihle igama likaJesu athi noma ngisipronounsa kahle isibongo usazosikhonza bazalwane ntambama kwelihle igama likaJesu. Ngibingelele bonke abesifazane baseshinamanti ngibongeke nokwena isithandwa sami umama umfundisi uZulu siyaqala ukubonana ubuso nobuso infact nakudala ukubonana sibonana ey'nkonzweni ngaze ngajabula-ke ukumbona namhlanje. Ngiyabingelela to the Shunammite women kwelihle igama likaJesu abesifazane baseshuneni kuzwakala kahle uma ushobo lesizulu bese ngibingelele ama-worshippers ngibingelele umshayi wobubo ngibingelele o-ana egameni lenkosi yethu uJesu ivese engilithanda kakhulu ke engaliphila ngalihamba engilazi kahle bazalwane engalona ukusho kodwa ukwenza ungavelile kodwa imisebenzi yakho uproduce ama-results ngoba u-ana umuntu owenze njalo u-understood the times and the seasons kaNkulunkulu ukuthi kufanele kuzalwe uMesaya wayinikela emva kokushonelwa umyeni wakhe ukuthi mina angizukwenza njengabanye abafelokazi kodwa sengiyohlala ethempelini and ngithandaze aze afike uMesaya futhi uma sefikile seyombona useyathokoza ukuthi the purpose has been fulfilled. Akashayi nentilongo atshela abantu bonke ukuthi nimbone ezaliwe nje uMesaya ingoba kuthandaze emini. Nibona izinto ziguqukile nje eJerusalema nakwa-Israyeli ingenxa yokuthi mina ana bengingalali ngithandaze. Akayinda komlanda lazale ngakhona uJesu. Umlinda azafike lapho emkhulekela khona. U-Ana ngoba kayena umuntu we-show-off nokuthanda ukugwa. Kodwa umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. Ngiyabingelela abantu besifazane kwe-isigama kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele engihamba nabo umama uNkanyezi Khoa kanye nomama uMfundisi. Umaphumulo kwelihle igama likaJesu. Bazalwane, ngiyathanda nje ukuthi siye ezweni leNkosi. Incwadi kaPetro wokuqala uchapter 5. UPetro wokuqala uchapter 5. Sizofunda lapha kuverse 8 kuya ku-11. Noma ngingafunda bazalwane, uvumelekile. UPetro wokuqala ichapter eka 5 sizofunda kuverse 8 kuya ku-11. Kodwa nje into uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami ilaphaya kuverse 10. Qondani nilinde isitha sethu uSathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ebukholweni. Nazi ukuthi zona lezi zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Verse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. Makube kuye amandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Ngiyacela nje ukuphinda uverse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. Cela ukufunda neversion le ASNGisi uverse 10. In his kindness God called you to share in his eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, he will restore, he will support and strengthen you, and he will place you on a firm foundation. All power to him forever and ever. Amen. Malibongwe igama leNkosi. Izwi leli uMoya oNgcwele anginikeze lona uma ngithandaza ngithandazela leNkonzo. Before nje ngithandaze bazalwane, sizongena kumeseji usenhlizweni yami ukuthi engathi lesikho besingadumisa. Angikwazi ukudumisa ungcono ngoba ane akhona ama-worshippers, kodwa likhona ihubo elisenhlizweni yami kakhulu nje kulezi insuku ukuthi hlala kini, ngihlale kuwe. Umthandazo wami yiwo Nkosi. Ukuze umhlabeleli uma ugubhuzela kube ngathi uNkulunkulu usiriyuwisa ama-vows ukuthi sesihambile-ke naye, samazi, samkholwa. sawa sakhuluma sashumayela ngaye akahlale kithi nathi futhi sihlale kuye yiloyo nje umthandazo yiwo Nkosi ngizocela nje abadumisi bawuhlabelele and then we will pray. There is such an atmosphere of prayer. Bazalwane, kunento nje ethi emoyeni wami, Nkosi yami asikholele noze kushunamite. Wathi inhlanganyelo yoana walindela ukuthi kuzokhulunywa ukuthi hayi masushonelwe uphila kanjani umyeni engasekho walindela ukuthi uma umfundisi ke uphila kanjani nomfundisi kodwa engathi mandate kaNkulunkulu yale weekend ayikho lapho kodwa imandate kaNkulunkulu nomuntu personal ukuthi akadile nomuntu awumnikazi wendawo ukuze zonke izimo abhekene nazo akwazi ukubhekana nazo.
Nasami, you're gonna come with me.
othema sikukhumbuze singakuniki ukuthula lize lakhiwe iJerusalema ukhaphaya likhathukhasima lukhashathelaya sinakhumshethe enebehesinabaya rikhamadashikaya sikhothalabaya. We welcome you in this place. You must let the land. Tatu Bukosi, when they are quitted, Magupena were to us, Magupena were to all. Overpower us with your will, O Father. Ushata kapasi na baya. Saturate the atmosphere with your presence, O God. We are hungry for you. We are hungry for your presence. Sibumanelo wena wethu. Sinabele wena wethu. Thank you, Holy Spirit. Abafundi bakhe. Nithi iBhayibheli labapostoli abawu-12 uJesu wayithulula kubo. Wayithulula wabafundisa. Basindiswa bamlandela uJesu. Bewu-12 benjalo. Indlela azifaka ngayo kubo. Kwathi noma yena engasekho. Bakwazi ukuqhubeka nemishini. Emhlabeni wathi mayehamba wenza sure ukuthi uhamba imishini yakhe sebeyi-understanda beyazi njengoba bezazi bona ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu we-order lithi iBhayibheli ubuJesu esezobethela uJudasi uyena owathengisa ngoJesu emva kwalokho wangarepenta wagcina
ezigulayo. Basala abapostoli noma abafundi baka Jesu be 11. Wabethela uJesu. Kwafika isuku lePentecost ayibatshele ngalo ukuthi hlala neJerusalem nize nibathiswa amanzi. Bambathiswa amanzi. Kodwa kwasho ukuthi abaphelele. Ngoba uJesu wayekade efune abafundi abawu 12.
Amen.
Wayithulula kubafundi abawu 12. And then oyedwa wasala endleleni. Lithi iBhayibheli bathi bevalelene in the book of Acts. Kwathiwa kwenziwa unkatho ukuze kuriplayiswe uJudas. Kuthiwa unkatho lakhomba uSaint Matthias. Kwaba uyena ozongena abe umfundi kaJesu weshumi nambili. Emva kwalokho lithi iBhayibheli sebebawu 12 kemandla abapostoli behleli eJerusalema beshumayela khona. Kwasuka inkosi yangaleso sikhathi yalishushisa ibandla. Hayi ngoba kuthe kodwa uJesu wayishiyile umyalelo wokuthi hambani nenze izizwe abafundi. Bona uma sebegwaliswe ngamandla kwi-Book of Acts baqhubeka bahlale eJerusalem. So uJesu kwavumela i-persecution kubafundi bakhe nabapostoli. Wavumela ukuthi abashushiswe inkosi uHerod ukuze uma beshushiswa babe sebabaleke ukuze bagwale umhlaba wonke. Ngesikhathi sebegwala umhlaba wonke bafike bashumayela kulezo ndawo ababebalekele kuzo. Bonke umpostoli ngamunye, omunye abalekele Rome, omunye abalekele Corinth, omunye abalekele eSamaria, kodwa bonke babefike bashumayele izwi kuleyo ndawo usindiswa bantu baqale amabandla kulezo ndawo. Kusho ukuthi uJesu esesezulwini wabona ukuthi labantu babehleli kwi-comfort zone khona into engeke yenzeke emhlabeni. Le assignment engibashiye nayo abazukwazi ukuyiqedela. Ngakho abashushiswe ukuze babaleke. Uma bebaleka bagwalise umhlaba wonke. Kusho ukuthi alikho iphutha enkosini. Ezinye intshushiso zisuke zifuna ukuthi hambo qala le nto uNkulunkulu akade efuna ukuthi uyiqale. Ezinye intshushiso zisuke zithi suka kwi-comfort zone. You are too comfortable.
Ufuna abantu abalahlela impilo bakhe kuphephu babe sebabuye bazositshela ukuthi impela
abafayo kusuke kungaliwa nawe kodwa kuphekwa lento efanele iyosebenzisa
I'm gonna see.
Shunammite women. Kodwa bazalwane into abaluleke kakhulu ukuthi masungabi gaqa uroya masuyasuka ngoba umake wasukuma ngakuphilisale phansi, umake wasukuma ngakusaya kuthi, umake wasukale sinasomkhala usabuyela kufa ikhaphaka kushikakala masukhatha eka kusaya basaya susathe sukuma get your noise.
Yeah.
ngoba incwadi uma kuzula iphethe ibhalwa umpostoli uphethe iya isikithi iphathini iyasiyala ukuthi siphile kanjani ngakho badistroya lo muntu ophethe incwadi ukuze umyalezo ungadluleli kujenerationi elandelayo ngakho kunabantu besifazane abaphethe incwadi abagoniswa zona kufanele benefite the next generation ngakho usathane mayefika akayi kuba abaningi kodwa ukhonana ngalo ophethe incwadi ngoba uyazi ukuthi ophethe incwadi uyena ophethe the next generation mandate ukhaphaya kusina bani kusi umangela kodwa ngizoshumayela kanjani lento nkosi yethu ngoba labantu abalana babizelwe izizwe babizelwe ama-assignment abanye bashawe abanayo i-understanding who they are they are about to find out who they are help us Holy Spirit kusi ithi bayibele upastori Petro ngesikhathi abhala lo ncwadi wayesebhabhiloni ubhalela ibandla lase-asia ibandla okwakuyelakhe kusho ukuthi waqala ngobe sewamuva wahamba waya kokale ebhabhiloni kodwa wa-understanda ukuthi laba bantu njengoba ngibashiye lapha banezimba ababhekene nazo nomhlahla Unfortunately, the mandate keeps on extending. Yeah. The more you submit to his will, the more he stretches you. Yes, bazalwane, sengiyifundile lento kaNkulunkulu. Ukuthi, to whom much is given, much is required. And the more uyenza ngokudlulisayo intando yakhe, the more ethatha ama-assignment abantu abangalaleli ewakuyisela kuyo kwande nomsebenzi bese kwande nezinto ngoba ngesikhathi e-extend the territories kuza abantu abanezinto ey'hlukile kuabosebajwane ngakho uzonikeza izinto izalaba abantu uzwe zishaya zikushaya zikushaya bese athi Harry Smith kanti Harry Smith kunabantu ababeshaya ophuma ngoba akafuni ufike ngaphaa uthiyeoiqiyeje umcabanga bani uyikhalasuye ufuna ufike lapho uniqwithi uthi nalena satanalena satanes musukungiqala ngale nto nge ngayibona lena le ngike ngayibona le ike yangishaya le ngike ngayibamba le nto uba ngilethele into engiyazi yawulethe ongqobo ngoba seen this one before ngoba usukusule speed njengokonyaka azabanisinesikhathi phelazame ukushumayela uphethu mayesenda incwadi e-asia kubazalwane bakhona ama-chapters akhona about six u-first Peter and second Peter kusho ukuthi wabhala incwadi yokuqala ngoba incwadi isifile can you imagine bazalwane ukuthi wayespenda isikhathi esingakanani ebhala nama-chapters just one book ukuze ayithumele labantu and as a father who knew what they were facing wenza sure ukuthi ukhava onke ama-areas ezinto ababebhekene nazo kusho ukuthi ukube wayibhalela i-South Africa wayezothi ngiyazi ukuthi nibhekene ne-COVID ngiyazi ukuthi imishado yenu ihlaselekile ngiyazi ukuthi i-divorce rate is high ngiyazi ukuthi amanye amabandla avaliwe ngiyazi ukuthi i-COVID yenza bafele ukazi abangakanani ngoba njengobaba uzazi zonke izimpi ababhekene nazo so maye babhalela incwadi ubabhalela incwadi yoku-addressa izimo zonke ababebhekene nazo from one book so kuthiwa incwadi wayibhalile to address 5 regions in Asia. In what that means in what? Yenziwe for all the regions. In what yakhe yasifunda khona. Uthi qondani lilo isithi. Said to Satan. Now you are sihamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Angithi ngiyazobazalana ukuthi isitha sethu kuSathane siyahamba roaming like a lion. He is not a lion but ubhongisa okwegonyana ngoba uyazi ukuthi into abazalwana abayisabayo ile. Ngakho wenza sayona ukuze babe terrified and be shaken. Kanti akayona ubhongisa okwegonyana. Do you know uma uya esikhuweni laphaya esihluka bayamthola ukuthi amabhubesi uwathola kakhulu kuliyacala aphuza amanzi ngalesikhathi enza ukuthi ngalesikhathi ubese uyatshelwa ukuthi ibhubesi uma liphuma lozini and noma ekuseni uma livuka into yokuqala elenzayo libhonge ihlathi lonke lifuna ukuthusa zonke iy'lwane ezisehluhluku esiqiwini ukuthi zazi ukuthi mina bhubesi sengivukile. I am around ikhona bese zonke iy'lwane ziyabaleka ngoba ziy'tshela ukuthi mhlawumbe njengoba ebhonga ula eduze kwami. The intention akukona ukuthi ungabambile kodwa i-intention ukubasabisa so that they are shaken. They will spend their whole day besibuza ukuthi ngazilinga kuphi. Shuka jaya kusina sidla uSathane sisabisa abazalwane avuka bonke kumelayo bese uphila impilo yakho yonke yokubaleka unokusasha uthi ngathi ungakuphi. Nanti izwi namhlanje lithi webazalwane qonda hayi ukuthi isitha sethu uSathane uyabhonga njengegonyana efuna azomgwinya. Ube sathi melanani naye niqilile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezi zithupheka zehlela abazalwane benu abasezulu. Jesu kusho ukuthi melanana nesitha uqilile. Yini uqila? Isuphi unshaken. Njengoba ibhubesi libhonga, the intention is to shake you. And we ask ukuthi once you are shaken, you cannot think. Once you are shaken, you cannot pray. Once you are shaken, you do not complete your assignment. Ngoba unokucabanga ukuthi lizoqhamuka ngakuphi. Kodwa nanti izwi emini lithi melanani naye niqili. Kusho ukuthi noma ngebhonga uzwe ukuthi that is the sound of a roaring lion. But I am not shaken. Ngimile kwinkulunkulu angithuma yona. Ngimile emthandazweni. Uma ngasesisadolweni noma ngaphonga kangakanani. Itho ngiphaphaphasakathakathi. Likhathatatala masumate. Likhathatala mabababababashaya.
Jesus Christ, not just
cornerstone. A cornerstone, and I am woosed. I know my empty cornerstone. God, there was you. Would you go down with Pomata? In the court, the man, the man, and the man. This is what we do. At your own fellow guys, all your callers in the scene, and turn the witches. Yes, Sean and Bunyan Waki. What Kubeka, no fellow guys, a sending I mean, a sending anger, what call, one of us shaken. We are going to put it a lion has a wall. One of your guys, what Kubeka calls. Witty, some of us are going to put it, family. I'm not moving away from you, but Walking down the hill, I'm going to call a woman.
ushayela umuntu wesilisa. Athi manje ngiyizwa manje mina iba. Ngoba umama usesukile kwiposition yakhe. Bazalwane, I think kwakho 1998 ngizwa lokho kufakazi ukamfundisa uKhanyi. Esho ukuthi basithotha kanje ngisibuza ukuthi yangishuma yezani kodwa kwathi noma sebenzi la that I know ukuthi this are the tactics of the enemy. This is how you operate devil. I've heard about this. Yazi ukuthi wenza kanje ukususa umuntu endaweni yakhe. Ngakho mayithu letha le nalenga yazi bezwa ukuthi mkhuma yakho vele ukubonga kanje noma ngashintsha ibhesi abonge ngendlela esukile ngithi le ngiyayazi. Baba bezwa ukuthi this is how you operate. Kuyadinga sime la ekholeni siqinile ukuze singanyakaziswa. Kuhlukile ubazalwane ukuma ngoba ubusiseke. Kuhlukile ukuma ngoba izinto zenzeka kuwe. Uma bengaqanjwa ukuthi wakho bengathiwa ikwezinto ziyenzeka. Kodwa mina ngishukuma izinto zingenzeka. Mina ngishukuma izinto zifanekile. Ubikuzwa ukuthi sifanele uSathane noma uNkulunkulu ngoba usazi. Kodwa ume uthi ngiyakwamathemba njalo ngoba uyayazi indlela. Uzongihola ngeso angifikele impela noma ngabe ivele esitheni noma uwe uNkulunkulu kodwa ngisho njengoDavide ngithi kwanginukela ukuba ngisuswe ukuze ngifuthe imiso zakho ngingakahlushwa ngaduka. Ngakho njengoba ngisuswe I am standing no matter what you can throw at me devil I am standing. Ubhalele imadlala sekeshe uthi imali ekholweni niqinile akusho bazalwane umntongamanga kusho umuntu obili abathi bekushumayela kwasukubeka uthi ubhalele esilongweni uthi mayisajele ukuphethwa ibandla namkhulekela ngesineke. Ngakho njengoba niqinisa ibandla uyawazi
amayazi
njengoba eyiqinisa ibandla uyayazi ngempi yebandla. Ngoba khona abantu bazalwane esingabalandeli ngoba we don't need.
Yes
ngiyachuma.
Yo.
Mhm. Ngakho zabantu noma hayi asiyazi ukuthi yini igama lakhe. Ngoba thina sazofushwa. Sazukudenga.
Yeah.
Sazusingena.
Hayi.
Sazukuthela. Sazusethwa. Sazukufukelwa. Ngakho uma uthi mina inkosi nje yangenza ngomuso. Yangihambela
mina.
Ashada kahle bazalwane. Ashada ngintombi. Eh ngashada nobaba ugwala. Wangithanda mntana bangathi. Hey ayungwe usho uthi ha. Bazaliwe abanye abantu kweminye imizi. Engathi bengaphila kuleya atmosphere yakhe. For one day ubungangiboleke yini lempilo yakhe emnandi. Ngoba wena uyayaza yakho. Ukuthi ujabule 3 days ukhale u 4 days wena uyazi ukuthi u celebrate kube kuvuka yini uthi unqoba le kube kuza enye ngakho uthi mohlangana nomuntu wezinto athi bazalwane siyanyeka kodwa sithi bani we are cast down but we are not this in despair. Uva lobona ukuthi this is the language that I know ngoba ngiyazi ukuthi yini ukunyenyeka kodwa ngingathanga uthi now I know
yes
who I can for because ngifuna ngifundise uthi wenza kanjani
hayi
ukuthatha inye kodwa ngathi liba
yeah
I crush it down but not in despair wenza kanjani bese ngithi mangumnyane noma ngubani
Okay, for me to survive,
I
need to take this pattern. If I'm sustaining, who should be not sustaining? Uma aguas. Uma mufalas. Ugu tuba mufalas. Ndese hambi. Asa le nebat. Uma mshona no me. I won't look for any other one, but the one who knows my soul. The one that's what you want to cut and massas. Also, Tayla, the boss, could let us up a day. When I was also day 2 or day 3, about Jamaican Sanjay, experience in a pets.
We do not change our characters because of the things that we undergo.
Uma bekushayile wena busu ukushaya abanye. Uma bekuthukile wena busu ukuthuka abanye. Ayingashintshi into obizelwe yona. Ngoba lokuhlupheka kwesikhashana. Ngizonilinganisela bazalwane. Ngoba ngikhuluma noma umfundisi. Uma umamfundisi enye into othethwa ngayo ukhanda abanye imali. Ukuhanda manje kube ngathi awukho khona. Bakweqa bayokhuluma nibaba. Ukhona. Ubizini. Ukunalo ubizo. Ukhuluma ngelimi. Futhi ubakhulekele. Kuba bangakwazi ukuthula. Ela exist nje. Emaphumini abo. Wena ke musukubenza njalo.
Haleluya.
Wena bazo exist akoba khona.
Yes.
Athi engeqa kanje.
Ngoba
ngiyaqonda ukuthi ezweni babheke kunalento yakhilizwa ezweni angikwazi nami ukubakhiliza ngoba bazofika benementality yasezweni bazalwane angithi balimele labantu thina sibese sibasebenze ngothando you win them with love bathi bekushuka abashuka
ibhekile
and niyazi bazalwane ukuthi sisuke sishade sinawo amakhandethu afisayo ukuthi angathi ngamshuka kodwa uunderstand ngokusiphasile ayini amaunderstand akaze izinto abhekene nazo simenza manje udinga umthandazelo thotho omunye uzovezela ngizonze example ngonkanyezi kunomthandazelo engiwenza njalo ngoNovember i-ladies project uthi kunomngimzana nomfanele wonkeke 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 umgela mdela uthiwazi wakhala ngiyena umzala nayo lokuthi uthi my career uthandaza ngathi kunqobe lokuthi isikole ngizwe lonke kiphele kuwe uNkulunkulu entrusted wena uthi ngiyakhiphele kuwe
yeah
ngoba wena awuzule uthuka bekhe afrika afrika ukhangeza uthi ntambama amfonele umzala nami usizo njalo how was your day cabanga umuntu okade give me uthi sayamxoxela ukuthi ngishayisile imoto ngenzile ukuthi ukhona ukuthi le nto kade yenza ubekhiphela kuye she's undergoing a lot of stress therefore she's taking it out on a person that God and trust ukuthi wena if she takes it out of you you won't give it to her baby but you will understand the deeper reason why it is happening nasilele kuzoshufundiswa ngomfundisi wathi ngilandela
wow hayi ngizothi ngithandana
kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade oh I feel the Holy Spirit in this place uNkulunkulu kunesinto afuna ukuzenza oh bazalwane we need to move according to the pace of the Holy Spirit wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoChrist Selifuphekile isikhashana yena uqobo ayi bazalwane uNkulunkulu onibizele enkazimulweni yaphakade uyanibuka nihlupheko kwesikhashana futhi akakhiphi uma ebona ukuthi lento akufundisa yona ukayifundi uyahluswa nje isikhashana ukuze ufunde imiso zakhe ukuze ufunde indlela zakhe ukuze umfune uunderstand i-pattern yakhe uma ungakayifunda akakhiphi noma singakuthandazela kanjani iyakuyeka nje ikushuke ikushuke uyithandazele ezabanye zilunge kodwa yakho ikushuke yena usuke nje ekuhluphekisa isikhashana uthi uPaul lolusizana olululwane olululwane abazalani esho isikandazi zezinto esho ukushawa uvulelwe esho ukuvalelwa empilongweni esho ukushawa baze bakushiye bethu ufile kodwa wathi nomsizana athole ululwana athole ululwane ukhephaya kuzina khesiya yingakho wabazalwane ubusuyihambilindlela nonkulunkulu sakunetha endleleni uma umuntu eza kuwe into yakhe awuyimagnify yethu lenkulu ukuthuse kube ngathi uzofa lululana lona lalusizi emamayanayo lululana lona lalusizi after you suffered a while the God of all grace uthafika umzalwane okhala ethwala izandla ekhala uyibona ukuthi leyo iduza kuzo ngempilo uthi mani ntataze ngoba wena izinto usuyibeka la esandleni uyikale ngoba une-history nephathini kanonkulunkulu kunezinto angayilanda nomzalwane ahlele phansi
We have to stop. We have to stop. We have to stop.
akakhi nje umfundisi aba wona ufuso umfundisi who are warriors in the spirit. Uthi uPostle Paul, therefore put on the whole armor of God. Oh, my foodies. Let's stand here and go like, but don't go this. In fact, we are putting on the full armor.
Hallelujah.
Uma God will move. Yes. God has the end of God to go this. God will make God to go this. We are a source. When I'm an athlete, I'm a source. Uma God, who is a prayer warrior? If that you know my sense, I get high. Who is an army? God is raising a woman, a generation of women. An army that will stand and defend the territories. The army that will stand and defend. He came and I'm on foot. And so from a top corner like a land, but a squad to move the team. Who come on a land? That is an army. You fight everything that tarnishes the reputation and the name of who you are. You will finish it and you will be rewarded with glory, eternal glory. But Zabane, into your castle, ever standing in the banana, we shall be glorified. And it is my baby, who is okay? Wahaman of Kulukul. What's a Wahaman of Kulukul? Wahaman of Kulukul. That means when you walk with God, you disappear and you rise in glory. They are getting me now. Stop it, Joe. Look it up. In Kazimulo, young queen. Young man, I'm going to wait for a woman. I'm going to wait for a woman. This is not a fan of a man. God, that they do not change their confession, they do not change their station. Who may turn them in arms? No, Mr. Pisa, God, go for the man of a man. That is a generation of women that God is raising.
Hallelujah.
That is a generation of women that God is raising in this day. Who will not be defeated?
Thank you, Jesus.
I'm going to get a
sacrifice.
Thank you, Lord.
Thank you, Jesus.
You should pray. Because we are raising giants here. For 21 days.
impendulo yakhe yokhisho kodwa igelosi itopeshe yafika yazo ibangubela ithi bhayibhele you continued praying until heaven sent Michael. Namhlanje while we were on our way here nabona bazana lapha kubhalwe khona ukuthi is it Grand Inquiry or something?
Yes.
Lapha kune pothole nje ekhona before ufike lapha. Fortunately we were very early. Imoto ishayile upothole. Aqhube umkani ezahamba. Ngithi into ngezingeke. Ngizwa the sound engajwayelekile masibhele awumise imoto. Engathi isondo uphantshile. Masikhome makhulu isondo uphantsi uphantshile. Sithi somile yazi futhi ngibabele lesincane sicabanga ukuthi hambe sikwenze njani. Ngibuza umkhanyezi sikhona isiphe wheel athi yes. Kuvele kume ukukhanyakhanya okuqhanga kuya endlela nje. Ekhanga ngazi like I think ibhalwe ngazi what 10 minutes. Yes. Khamle la ngithi ngithi musizo sithi yes. Kwehle oyedwa ukukhanyakhanya asifika sisize. Kusho ukuthi akakwazi ukusebenzisa ulenje phakathi ujenge akakwazi ukuvula. Akutala zaza nje ukubambanza. Yithi this is ministering to us. God must be saying something about us. Ngathi ngithi ngathi ngihamba ngiwalke nje around ngisibona. Yithi mina lo muntu unanhliziyo yokusiza. Ubeze nempendulo. Kodwa akakwazi ukuqaqa ujeke. Usestakile. Kona impendulo unayo. Iskill. So penetrate ukuze asize asikho then bese kuma truck 2 minutes after him ekutalaza kanjalo kuma i truck of an Indian guy abesathi you need help steers you need help angithi ukhona lo ulele lapha phansi kodwa heavens knew that kudinge umuntu who is experienced lona unayo inhliziyo yokusiza kodwa iskill akanaso kodwa asibanjiswe nayo while silinde impendulo yozofike alikhiphe le time uma efike la in and die athena no ufake endaweni wrong jack bese awukhiphe awufake endaweni e right uyiphakama abese quickly bazama nokhelana nje 5 minutes aqa ubese akatela mapolitelo alikhiphe kanje ithi mayiphakama imoto isondo liyivumele iphume abese ashintshe ithi mina this is ministering to us God is saying la siyakhona kunabantu who have been praying for things yathunyelwe ngelosi abese yabanjwa i prince of persia ibile thini impendulo but ayinasiskill yabantu so penetrator ukuze ilethe impendulo kuDaniel bese bathunyela kuAngel uMichael into engahleka
ngesihle ayaya
eyathi mayifika kuGideon wathi uGideon ungowethu ngomahlelo ngowesithabele yathi mina ngiyini kaThixo first minute bazalana lakini guy balikhipha isona bathe khona behamba naye wathi akahambe ofuna isitini ukuze athi kuyiphakamisa imoto but asale sidinga lena so sitini bathe sebebambisela isono sebelibuyisela bebo 3 ngathi thixo umthathe munye this is minister to the women that I'm going to minister to ukuthi impendulo yakhe ikhona namhlanje izulu lizondabula amazulu God is sending the angel uMichael ngakufutshana ngakufuzwa asifike impenetrate ukuthinta pressure ithi wena kanti ubambile impendulo kaDaniel ngoba le mpendulo yona kaDaniel yethwa kodwa impeli the human generation of what was to happen for Israel ngathi Joseph asifika ntshontshe ngathi akuthi into ithandazelayo andiyona yakho wedwa kodwa yezizwe kodwa namhlanje akhadala You just have to be here.